Ndiyano ni kwa Majambe Jean-Claude, mwangawa ndi mu event manager muri Kiv Live Nation. Kiv Live Nation ikabari label isanzwe ikora ibikorwa byo gufata mu mugongo no gushyigikira abanyamuziki hano mu karere ka East Africa. Ngira ngo nibaza ko abatari bake mu yizi yarigeze kubikorana n'abandi barinzi batari bake baba aba hano mu gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu byo muri kano karere. Nkuko rero Masterland yabivuze, si ubwa mbere dukoranye n'umuririmbyi Masterland, twebwe muri Kiv Live Nation. Afite umugambi yarawudushyikirije, arifuza ko twagira partnership kugira ngo tumufashe gushyira mu uwo mugambi wiwe ujyanye na lancement ya album yiwe yise Ego, nkuko mwagiye mubibona. Ku ruhande rero rwa Kiv Live Nation twarabimwemereye bitewe n'uko tuzi Masterland ko ni umwe mu baririmbyi bitanga cyane iminsi yose, ujye ugakurikira pakuru yiwe aho yaciye aho yavuye n'aho ageze, urabona ko ni umuririmbyi afite kazoza, ari nacyo gituma natwe twemeye kumufata mu mugongo kugira ngo tumufashe mu rugendo ariwe. Ngira ngo nibyo navuga mu haba ku bijyanye na kino gikorwa cy'itariki 21 z'ukwezi kwa kane, lancement ya album ya Masterland Ego. Tuzoshyigikira cyane mu bijyanye na organization na cyane cyane mu kijyanye n'uburyo buzokoreshwa muri kino gitaramo. Ahanini bizokorwa na Kiv Live Nation, ko murazi ko ni igikorwa kinini, ni igikorwa kinakenera uburyo butari buke, kugira ngo nicyo gituma nawe yavuze ati ndakeneye wumfata ukuboko kugira ngo bino bikorwa bizoshobore kugenda neza uko turiko turakora tubandanye dutera imbere. Kindi cya kabiri tuzomufasha ni ku bijyanye no kuzodandaza ino album. Aza ko hazobaho multiplication de CD, nibyo kuzidandaza ndetse n'ubundi buryo bwinshi bwo kudandaza umuziki bugezweho. Nibaza ko tuzokorana na Master Music serukiwe na Masterland kugira ngo bino bikorwa bishobore kugenda neza, ari n'ibishoboka umuziki murazi ni business, kugira ngo Masterland ubwiwe ndetse na Kiv Live Nation n'uwundi uwo ari we wese na industry musicali yo mu Burundi ishobore kugira icyo yungutse muri kino gikorwa. Ku kibazo kigira kabiri, sinavuga ko Masterland ni we muririmbyi wa mbere akoranye na Kiv Live Nation. Masterland ari mu bandi kumbure n'abandi b'inyuma, iyo tugomwe ibikorwa byabo hari abo turondera n'abaturondera, hama twumvikanye hakabaho umwumvikano ku mpande zose, turaheza tugakorana kugira ngo uwo ari we wese ashobore gutera imbere. Murakoze.